ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Ishyaka RNC ritavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda riranenga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Mozambique.
Ikimenyetso twabonye ko rwapfuye ntabwo twigeze tunabona n'amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda.
Umuvugizi w'ishyaka RNC Etienne Mutabazi, impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi za Nduta na Mutendeli.
Na cyane cyane hagezeho umuntu ajya kusezera uwiwe irya nyuma yapfuye, ugiye gusaba ikibari, ikibari ntibakiguha.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugushu, ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere kuyerekeye Amerika, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Anthony J. Blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo, bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere. Umushikiranganji Blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya perezida Tshisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa, gukomeza inzego za demokarasi, gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu, guhagarika umuco w'ukudahana no gukomeza igisata c'amagara y'abantu. Blinken yarahayagije kandi Tshisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'umwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Abo bategetsi bombi baraganiye kandi byerekeye gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa Amerika Blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu itera bimera nabi kurushiza mu ntara ya Tigre mu gihugu ca Ethiopia. Yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'umwe bwa Afrika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nil. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gukorera hamwe kugira Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikura inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. Tukivuga kuvyerekeye Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azobonana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Maison Blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko Ukraine iri kirondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu cy'u Burusiya. Ibiro vya perezida Maison Blanche bitangaza ko urugendo rwa perezida Zelensky ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborotso k'u Burusiya kabandanya mu ntara za Donbas na Crimea. Izoba kandi intambwe y'ukwiyemeza ku vyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanga nguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe two kugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokrasi Amerika na Ukraine bisangiye. Perezida Zelensky wa Ukraine amaze igihe asaba Amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka w'2019. Inama na perezida Biden i Washington izoba ibaye ya mbere. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abahitanywe n'imigumuko muri Afrika y'Epfo kigeze ku 276. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'ifata kibanza mu biro vya perezida Kumbuzo Nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu 168 bishwe. Igitigiri cy'abapfuye cagira ku bantu 215 ku munsi wa mbere. Nsaveni yabwiye abamenyesha makuru ko muri iki gihe hari abantu 234 bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya KwaZulu-Natal na 42 mu ntara ya Gauteng. Urugero rw'ivyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka 30 inyuma y'uko intwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye mu mwaka w'1994 ruracabandanya kumenyekana. Tukiri muri Afrika yepfo, ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye COVID-19 abanyagihugu imiliyoni 35 kuri Noel. Umutegetsi ajejwe amagara y'abantu Nicolas Crisp ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni 35 ku bantu imiliyoni 60 baba mu gihugu. Afrika yepfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya Afrika n'ikiza ca COVID-19 umuntu aravye ibitigiri by'abanduye hamwe n'abahitanywe ico kiza. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cyari kweza mu ntango mu gereta itavyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari byoroshye n'amashiri hamwe akora imiti. Muri ico gihe abimukira 20 barasomye nturi mu mazi bahari medi hafi y'igihugu ca Libya. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu bahari mediterane bwari butwaye abimukira bariko bagerageza gushikira akarere k'u Buraya. Ku bwabo bimukira 20 bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basomye nturi. Icyatumye bakorokera mu mazi ntikizwi kuko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira Safa Museli. Ubwo bwato bwarimo abantu umurengera kuva ku munsi wa kabiri ubwato indwi utwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritswe mu mazi y'ibahari mediterane yegereye Libya. Abimukira bagera ku 500 barimo abana 9 n'abapfasoni 43 baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamwo abimukira ca Mabani ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Benshi muri bo bari barushe cyane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio wacu vewa akadomo com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ibyitangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Cyabitangaje nyuma y'ikirwa ahabona cy'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ako kamashu muri telefoni z'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abakuru b'amadini, abanyamategeko n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Diane nini nahazwe.
Mitangazo ikigo USGM chasohoye chavuze ko chakubiswe n'inkuba cumvise ko amenyesha makuru barenga 180 bari mu Ijwi rya Amerika co kimwe n'aba Radio Free Europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashuki b'amabanga mu matelefone yabo. Madame Kelu Kao atwara vy'imfata kibanza ikigo USAGM cegukira leta z'ubumwe za Amerika muri iryo tangazo yagize ati kwiba amabanga y'abamenyesha makuru biciye mu nzira yariyo yose na kambaro kibara. Ububisha gutegerezwa guhagarara bidatevye, umutekano w'abamenyesha makuru ugakingirwa. Akamashu kitwa Pegasus ishirahamwe Amnesty International gemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyesha makuru abaharanira gateka kazi na muntu, abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize ama leta atandukanye, kakozwe na societe yitwa NCO Group yegukira Israel. Ikimenyesha makuru candikira muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington Post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na Amnesty International nico cemeje ko mamenyesha makuru binjiranywe na Pegasus harimo Ijwi rya Amerika. Ikigo ca gouvernement ya Amerika USAGM gitwara Ijwi rya Amerika casozereye itangazo ryacu giyamiriza ibi kigira kiti ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha amenyesha makuru gukora akazi kabo neza hakubasuma kurusaku no kubaburabuza.
Urakoze Diane Nina Hazwe yabashakashatsi mu ishuri ry'ubuganga rya kaminuza ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika baravuga ko urukingo rwa Johnson and Johnson rwa COVID-19 rushobora kuba rudafite imbaraga zihagije zo gukumira ubwoko bushya bw'iyo ndwara. Geoffrey Mutagoma.
Ubushakashatsi bwashyirwa ku rubuga rwo kuri murandasi kuwa kabiri ntabwo buravugwaho impande zose z'abashakashatsi kuri COVID-19 cyangwa ngo bwandikwe mu gitabo cyagenewe kwandikamo ubushakashatsi bwemewe. Bityo ntibugaragaza ibyemewe ku rwego rw'isi birebana n'uru rukingo. Ariko urajya gusa n'ubwagaragaye ko izindi nkingo zitangwa ishuri imwe nka Johnson and Johnson na AstraZeneca zitabyara abasirikare bo mu mubiri bahagije kurwanya ubwoko bwa COVID-19 nka Delta na Lambda. Ubwoko bwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde buvugwaho kuba bwandura vuba kurusha ubundi. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira indwara kivuga ko abagera kuri 83% bandura muri iki gihe basanganwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta. Johnson & Johnson herutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rukingo rushobora gukumira ubwandu bwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta mu gihe cy'amezi 8. Ariko ubushakashatsi bushya bwasohotse muri kaminuza ya New York bugaragaza ko Johnson & Johnson yari isanzwe itanga urukingo rumwe noneho ikeneye urwa kabiri.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Mozambique amashyaka atavuga rumwe na leta n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda naryo ryasohoye itangazo rinenga icyo cyemezo. Umuvugizi waryo Etienne Mutabazi yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Iya rero byaba byiza mpatise ubwumvikane hagati ya Perezida Nyusi na Perezida Kagame kubera ko nta bintu byose twajya tuha inyito itari yo. Twari dusanzwe tuzi ko hari ikibazo mu ntara ya Cabo Delgado ariko ko umuryango w'ibihugu bihuriye byo muri SADC byari byatangiye guteganya uburyo byakohereza iyo abasirikare bo kujya gukemura kiriya kibazo. Tugiye kumva twumva ngo ingabo z'u Rwanda zijemo u Rwanda hehoho muri SADC. Ntabwo rero byaba ari byo kubyita ubutumwa bw'amahoro. Ntabwo twigeze tuva mu cyo bita ibitangazamo cyangwa rule of engagement bahawe n'umuryango uwo ari wo wese ko bagomba kujya muri kariya gace. Nicyo cyatumye twandika kariya tangazo.
Aho nabona ushaka kugera muri iri tangazo mwanditse mu rurimi rw'Igifaransa haraho mwavuze ko le Rwanda prétend avoir été invité par le gouvernement mozambicain bishatse kuvuga ko u Rwanda rusa nk'urwerutsa cyangwa se rwitwaza ko rwatumiwe n'igihugu cya Mozambique. Kuki mubivuga nk'aho ibi bidashoboka? Ibimenyetso mufite ni ibihe ko u Rwanda rwaba rutatumiwe?
Ahubwo nta kimenyetso twabonye ko rwatumiwe. Ntabwo twigeze tunabonamo amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda nako hagati ya Perezida Kagame na Perezida Nyusi. Nibyo navuga kuko ari hagati ya za leta zombi ntabwo twaba dufite ibibazo by'uko nko muri Mozambique yaba ari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Yewe n'ishyaka rimwe k'ubutegetsi bavuga ko ntibabizi batabizi. Ni ukuvuga rero ko abakuru b'ibihugu bitwaje we mu myanya bafite bumvikanye bakavuga ati twohereza ingabo abandi batizabyakira mu Rwanda utwigiye twumva intego yo gushinga amategeko y'ubutitwa rero ko twenze ingabo hariya twavuze twitwaza ko kubera ko nta kigaragara nta mpamvu zigaragara zatumira cyo.
Hano nakwibutsa ko Perezida wa Mozambique yaraherutse kugirira urugendo mu Rwanda aho yabonanye na mugenzi we Paul Kagame, ubwo ntibyabyaraturutse aho Perezida wa Mozambique akabisaba Perezida Kagame, anashingiye ko u Rwanda rumaze kujya mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi birimo Haiti, harimo Repubulika ya Centrafrika, hari Darfur muri Sudani y'Epfo, hari Mali. Kuki ubu bibaye ikibazo ari uko ingabo z'u Rwanda zigiye muri Mozambique?
Mutandukanye ibikorwa by'amahoro bimenyerewe by'umuryango w'umuryango w'abibumbye cyangwa se ku rwego rwa Afurika y'Izone, ariko hari ikindi kirimo kujya kuko wumva ajuru nk'umunyarwanda w'umunyamakuru numva mugomba no gufasha abantu kugira ngo basobanukirwe iyo habaye ubwumvikane hagati y'abakuru b'ibihugu bombi b'Ubumwe bagashyizemo n'izindi nzego. Twagize abasirikare b'abanyarwanda bari muri Centrafrika gufasha Perezida Touadera, bagenda bagiye mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize. Perezida Kagame avuga ati bagiye kuri mu mutekano w'ingabo zacu zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Icyo ni ikinyoma ku banyarwanda kuko ntibibaho.
Ibi ngibi uri kuvuga ntabwo wenda mwaba mubivuga kubera ko muri iyo shaka ritavuga rumwe na leta, ariko ubundi mubona ko igikorwa ubwacyo nyirizina ari igikorwa kidafite ikintu gitwaye?
Inyandiko ziri hanze nyinshi cyane ntabwo zanditswe n'abantu bo muri iyo shaka uvuga turimo, twabivuze n'abanyarwanda kuko bari babizwe n'abana b'abanyarwanda bagombye kuba bari bugufi n'imiryango yabo cyangwa se bari mu bindi bikorwa bifite rubanda nyinshi akamaro. Icyo tuvuga ni uko niba barimo ni ibikorwa byo guteza imbere inyungu y'umuntu ku giti cye, Perezida wa Repubulika nta kindi bigamije. Ntabwo rero tubizigishwa n'uko turi mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi.
Ndagushimiye cyane Bwana Etienne Mutabazi ku mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane.
Namwe ndabashimiye kubona mwatuhamagaye. Murakoze cyane.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abakozi ba societe ya leta Onate gishinzwe igituma naho kuri wa gatatu bahagaritse akazi bavuga ko bamaze ameza ne badahembwa. Pierre Clavier ni inkuru.
Abakozi bose b'ishami rya leta Onate rijejwe gutumana tumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo, badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza, ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara. Rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi, kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare, upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ashobora kubyumva. Ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Onateri bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza, gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice cy'umunsi. Yamara bemereye Ijwi rya Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. umuyobozi w'iryo shirame rya leta Onater yahavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi rya Amerika kwa bakozi ba Onater bamaze gihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo, abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza.
Shiramu Onater maze iminsi yose ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye, ndemeza yuko hariho amezi atatu turahembwa, ariko cy'umwamya ni uko ishyirahamwe Onater ni ishyirahamwe rifise icyo nakwita autonomie de gestion, abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, reka no ku rwego rukuru. Muribuka yuko umushikiranganji bwa mbere yari yatugendeye ku 11 umwaka urangiye, araduhana intumbero twokurikiza. Hari n'ibyo byinshi tubanze iminsi dukoresha mpamama audi externe, ama inspection, ama audite interne, bijanye ne muntu umbeze kurangira ne ibibazo byo gabana.
Ubushikiranganji bugeje kumenyesha amakuru ari nabwo Onater rikukira, bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal nije imbere yabivuze kuri uyu wa kabiri, aho yariko harashikiriza ivy'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onater. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashirahamwe yabo hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashirahamwe ya posita na Onater. Turumva na cane cane ibibazo bafise, haranahanahanwa ivyumviro tukungene ivyo bibazo vyotoregwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa vyobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
Onater n'iryo shirahamwe rimwe ryonyene rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onater rivugwamwo ubunyonyezi n'isezagwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi. Onater ryavutse mu mwaka w'igimekime 1979 ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitaye muri ico gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorere twabo, kandi leta irishiramo uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku Byijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi zandutse na Mutendeli. Bamwe muri bo bavuga ko bamaze imyaka 5 batabona abo baziranye, ku buryo batanemererwa kujya gushyingura babo bitabye Imana. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Twebe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'Abarundi turi n'ikibazo kijanye n'ikibari canke kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebe n'ukuri icyo kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi zanduta na Mutenderi, kuko muri 2016 harabaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya mu majinduta abandi baje Mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore. Nuko nyene harimo abari mu induta Mutenderi, abagabo bari Nyarugusu, abavyeyi nuko nyene. Ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe induta ikibara akacimwa, icyo kintu kiratubabaza.
Mu cyukuri hano Inyarugusu Abarundi harukuntu UN yatutandukanije na bene wacu ari imutenderi na bene wacu ari induta kuko nkajewe no vuga ntinda afise bene wacu bari mutenderi mugabo iyo umwe gwaye canke agwaza akagwara mutyi wanje canke murumunanje canke mukuru wanje akaremba sinshaka kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyene canke zindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye kurondera kibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera kibare bakitwima
ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose sinzi ko ari mikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo cy'ikibare hano mu Barundi kiratugoye gose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibare bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu mbonaha ahanyine mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi aha nari mvuye gusaba ikibare nje kuraba mama wacu agwariye induta numvise ngo ari mu bitaro hari nari mvuye gusaba ikibare kugira nze kumugwaza ariko mwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi ntikaribu murabe none ikibare barakinyimye
na cyane cyane hagezeho umuntu aja kusezera uwiwe ijyanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibare ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri cyanke kumuri migwi itatu wewe uhaje gusaba ikibare cyuja guhamba wapfuye nduta cyanke mutendere uwunda hayasaba ikibare cyo kujya kurangura cyanke guposti cyanke uwundi yigiriye ikigoma ukacusanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibare uja guposti uja kurangura bakamuha ikibare icyo kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise
hajewe ubunyeri twari tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko nari ngiye gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakenyimye nagisabye barakenyima ndasubira kuva saa mbiri niyo nari ndi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakenyimye
ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibare byo kudandaza twatonze turi mu migwi abajya kugira ntikurangura abajya gupostinga n'abasaba nyine ibibare byo kuza kuraba abagwayi bahaye abajya kwirangurira baza kurondera inyungu zabo mugatwebwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'indwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko nowuvuga twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusaho nyine kuri Murundi ubona umengo bamaze kukubona bacabaza
sinakera ni mu kukwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta cyewe twaye dusanga mu turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango yirinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama no vuga nti yahambwe nkimbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba n'iteka
nyamba naho hari ikindi nyene bo babaduhora bo kivuga namakunga kabimenya
impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu badashobora kubona uruhushya ngo bajye gusura bene wabo bari mu nkambi za Nduta na Mutenderi aha niho dusoreje aya makuru hamwe